nani akogagne moustiquaire oyo balamba yango na kisi ya bangungi to Joseph Yobo? Bomoi bwa moto bozali na mutu ya koleka, salela moustiquaire oyo balamba yango na kisi ya bangungi.